Molweni. Namhlanje sizokwenza i-equations ezine-absolute value. Masithathe i-absolute value ka-negative 1. Ithetha ntoni loo nto? Loo nto ithetha uba sijonga umgama phakathi kuka-0 no-negative 1. Masizobe i-number line. U ayimbi number line yam, mandizobe enye. Nantso ke ibhetere le. Masibeke o-0 esiphakathini no-negative 1 wethu. Umgama phakathi kuka-0 no-negative 1 siyabona ngu-1. So, i-absolute value ka-negative 1 ngu-1. I-absolute value ka-1 nayo ngu-1. Ngoba umgama wayo ngu-1. Indlela elula yoyijonga le nto kukuthi le nto ingaphakathi funeka ufumane i-positive yayo. Masizame i-absolute value ka-negative 7,346. Sizawufumana u-positive 7,346. Sizosebenzisa le mithetho qho xa sisenza ii-equations ezine-absolute value. Ngoba azitshintshi, sihlala zinjena. Masizame i-absolute value ka-x, uthabathe u-5, ilingana no-10. Le nto ithetha uba umgama phakathi kuka-x no-positive 5 ngu-10. Noba niyiboni le nto. Sukoyika, izawubonakala xa sigqibile. Siyayazi uba iimpendulo zethu zingambini, ngoba pha phakathi kula migca singano-negative 10 no-positive 10. U-x minus 5 angalingana no-10, u-10 o-positive. Sithi xa sithathe i-absolute value yakhe sifumane u-10, okanye u-x uthabathe u-5, angakunika u-negative 10. Sizothi xa sifumana impendulo yethu phangaphakathi ngu-negative 10, xa sithatha i-absolute value yayo, sizofumana u-10. Loo nto ithetha uba u-x minus 5 angakunika u-negative 10. Masizame ufumana u-x yedwa. Sizawudibanisa u-5 macala. Sizoshiyeka no-x ulingana no-15. Sizokwenza le nto inye nakweli cala. Sizophela sishiyeka u-x ulingana no-negative 5. Ngoku impendulo yethu ngo-x amabini anosinika impendulo engu-10. Xa sifaka u-15 phana, sizoba no-15, uthabathe u-5, usinika u-10, i-absolute value ka-10 ngu-10. Okanye xa sibeka u-negative 5, sizoba no-negative 5, uthabathe u-5, usinika u-negative 10, absolute value yaloo nto izawuphela isinika u-10. Masizame omnye umzekelo. Masithi sino-x, udibanise u-2, i-absolute value yakhe iza kunika u-6. Loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi u-x plus 2 uzolingana no-6, okanye u-x plus 2, le nto ingaphakathi kwale migca, izasinika u-negative 6. Ngoba u-negative 6 i-absolute value yakhe ngu-6. Loo nto ithetha uba u-x plus 2 angasinika naye u-negative 6. Sizothabatha u-2 macala ephawu lwethu, sishiyeke no-x ulingana no-4, okanye u-x ulingana no-minus 8. Zimpendulo zethu ke ngoku ezi, ngoba xa sifake ezi zinto zombini pha kulaa mbuzo wethu, sizawufumana i-absolute value yempendulo phaphakathi ilingana no-6. Singayibhala ngolunye uhlobo le nto. Singayibhala njengo-x uthabathe u-negative 2 i-absolute value yayo ikunike u-6. Xa sibhale ngolu hlobo, sifuna o-x abazaba nomgama ongu-6. Senze le nto inye phaa phezulu, ngoba sifune o-x abakude kuno-5 ngomgama olingana no-10. U-15 no--5 banomgama olingana no-10 kude ku-5. Sisebenzisa le ndlela inye yocinga naxa senza lo wethu umzekelo. Masenze omnye umzekelo, ofune ndikhangele omnye umbala, nanku ndimfumene. Sizothatha i-absolute value ka-4x, uthabathe u-1, i-absolute value yakhe funeke ikunike u-19. Lo mzekelo uyafana neminye, ngoba u-4x uthabathe u-1 angalingana no-19, okanye u-4x uthabathe u-1 angalingana no--19, ngoba i--19 absolute value yakhe izasinika u-19. Ngoku funeke sifumane u-x yedwa. Sizodibanisa u-1 macala, soshiyeka no-4x ulingana no-20. Nangapha sizodibanisa u-1 macala ephawu lwethu, soshiyeka u-4x ulingana no--18. Sahlula macala ngo-4, sishiyeka no-x ulingana no-5. Ngapha sishiyeka no-x ulingana no--18 over 4. Loo nto izasinika u--9/2. Nazo ke iimpendulo zethu. Masijonge uba ziyasebenza. U-4 xa umphindaphinda ngo--9/2, ufumana u--18, uthabathe u-1, absolute value yaloo nto ngu-19. Xa sizama ngo-5, u-4 umphindaphinde ngo-5 ngu-20, uthabathe u-1 uzasinika u-19, absolute value ka-positive 19 ngu-19. Masizame umzekelo onegraf. Umzekelo ozofuna sizobe igraf egqibeleni. U-y ulingana ne-absolute value ka-x udibanise u-3. Siyayazi uba iimpendulo zethu xa sisebenzisa i-absolute value zingambini. Loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi inga-positive okanye inga-negative. Singayizoba le nto njengo-x xa udibanisa u-3 angangaphezulu kuka-0. Okanye u-x xa udibanisa u-3 angasezantsi. Loo nto ithetha uba u-negative. Ngoku, xa u-x wethu engaphezulu kuka-0, thetha ntoni loo nto ngo-y wethu? U-y uphela efana no-x udibanise u-3. Ngoba le migca iphela ingathethi nto xa sino-x udibanise u-3 engaphezulu kuno-0. U-x udibanise u-3 ungaphezulu kuno-0 nini? Xa u-x engaphezulu kuka--3. Xa u-x engaphezulu kuka--3, i-graf ka-y ulingana ne-absolute value ka-x udibanise u-3 izawufana ne-graf ka-y ulingana no-x udibanise u-3. Xa le nto ingaphakathi kwale migca i-negative, xa ingaphantsi kuka-0, u-y uzawulingana ne-negative ka-x udibanise u-3. Ngoba siyayazi uba le nto ingaphakathi sofuneke sinike impendulo e-negative. Sizothi xa sithathe i-absolute value yayo sifumane inani eli-positive. Londo itheta uba xa sinenani eli-negative sifune ulenza positive. Iyafana loo nto nothatha inani siliphinda-phinde ngo-negative 1. Ngoba ekugqibeleni siphela sifumana inani eli-positive. Sayazi uba xa u-x engaphantsi kuka-negative 3, igraf yethu izofana no-y ulingana no-negative x udibanise u-3. Masizobe igraf yethu. Ndiyathemba uba nani niyazoba. Lo mgca uleleyo siyamazi uba ngu-x, lo mgca ume ngqo siyamazi ngu-y. Masilungise le nto sizokwazi uba no-mx udibanise no-c. Sizoshiyeka no-negative x uthabathe u-3. Xa sizoba le graf izawuba njani? Siyayazi uba i-y-intercept yethu apho igraf yethu izodibana nalo mgca ume ngqo bizwa i-y-axis. Siyayazi uba uzoba ku-negative 3. Siyabona uba umgca wethu uzojongela ezantsi ngoba u-x wethu ulinani eli-negative. I-x-intercept apho umgca wethu azodibana nalo mgca uleleyo siyifumana xa u-y wethu elingana no-0. Loo nto izawuyenzeka xa u-x elingana no-negative 3. Masiyigqibeke uzoba igraf yethu, umgca wethu uzoba njeyana xa besijonga le igraf qha, xa sikajonganga leya kweli cala. Masijonge ke ngoku leni igraf yesibini izawufuneke siyizobile. I-y-intercept yethu siyayazi uba izawuba ku-3. I-x-intercept izoba kulaa ndawo xa u-y elingana no-0. Nakulena igraf i-x-intercept yethu iku-negative 3. Ngoku sizawuthini? Ngoku into esiyaziyo ba kule graf yethu ine-absolute value. Xa u-x engaphantsi kuka-negative 3, igraf yethu izawufana nale igraf sisandoyizoba ngoku xa u-x engaphantsi kuka-negative 3. Xa u-x engaphezulu kuka-negative 3, siyayazi uba igraf yethu izawufana naleya igraf. Ngoku into esiyibonayo kukuba igraf yethu ifana no-v ongaqondakaliyo ngoba sidibanise igraf ezimbini. Igraf yethu ijonga ezantsi xa sino-x ungaphantsi kuka-3. Igraf yethu ijongela ngaphezulu xa u-x wethu engaphezulu kuka-negative 3. Igraf ezidibene ne-absolute value zizawuba njena zonke. Qiniseka uba uyayikwazi uyenza igraf edibene ne-absolute value. Nishiyeke kahle.